Pano, ndipo Nyasa VoiceBox, pamene kukambirana nkhani za ndale, kanisidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye pano tafunde kuonetseni ka clip kamene to Isaac Jomo Osman, pamene pali clip pano ndi kansala wa mtandizi ward kuchokera ku banko Mzinda wa Blantyre, komanso iwo ndi tu ndi olemekezeka mfumu, kanena kuti Wachiwiri kwa mfumu ya Mzinda wa Blantyre. Ndiye tili kale modzi kuti tive kuti Isaac Jomo Osman amausi chani ana amene wa Maskini. Kwa ife yoti maona kuti Isaac Jomo Osman ni mutamene ndi tu wachokera kutali, moyo wake wakhala tu ovuta kwambiri apangapo zinthu zokuti ena amene akhuzamanikaniza kuti AI a Jomo Osman mutosokoneza, koma for us here Nyasa VoiceBox, Isaac Jomo Osman is the Malawian success story. Mutamene to ipeseviet kuchokera pa street kid ndipezeka kuti anawena ukansala pano timanena kuti his worship the deputy mayor of the city of Blantyre. Ndi kale modzi kuti futi a Jomo Osman amausa chani ana Maskini Mzinda wa Blantyre pano pa Nyasa VoiceBox.
Maskini watu bora inuma gwira mabeza ndai fed balangi lwa drama kula ndi ndama yosija kula ndi maskini goma sini mama mo sini masuda jamba omwe ndi ndi mazuwa chomwe ndi kutani ndi kufuna goma magai kugonjeza mwina lubira ka pepa tukukia wina wake tikutani kodi tandiza sazi ena mwe mwa kia ja kuzokutandiza kuti ngana namwe tieni uno kuzani kama kwa makeni kwa tieni ubale ifetiwa survive chonja ma ubale omwe ndi apanga ja ubale
zona dogo
ndikira ndikai ndu ara da drive na segura ndi kubwe tizicheza tikumwe kena kade eh tizicheza kubwa kena kade I was going to go to the house. I was like a sabbath, only got with one people. What's your sabbath? What's your sabbath? You know, Captain, we live in my son. Yeah, I don't know. I didn't get a zona. I think that's a great idea. I'm sorry, I did not. I'm sorry. I'm sorry. You never do it.
Hey, hey.